bese niyangizonda. Niyangizonda bodot. Bodot, iyanenzanga lutho. Ingizonde, ningizondela into engekho. Umona. Umona sazonidla. Akakanidli, uzonidla uniqeda unicuthule. Zondani. Soba right. Impilo zethu azifani. Sorry for you.